Throw Jessica Mashaba, don't mind if I do.
Engizokuthengela bye-bye weta. Udubulindaba. Khona uzongibona. Njalo njalo njalo. Engizokuthengela bye-bye weta.